Ujana mar etienne kamora mara ma intiere en thuolo machielo ma bende arwake chenro nieri mar twak rowere. Kawuono nieri wach maduong' mwadwa wuoye en kaluwore koda weche goeko mag tiyo marach koda yedhe mamero ji to moloyo e kind rowere. Bende antiere koda wende studio madhi leronwa achiel kachiel kaka duolno ero ma bende oae temo mar mondo mi okedi koda weche goeko mag tiyo marach koda yedhe mamero ji to moloyo e kind rowere. Machiegni studio nyinga Simfros Okinda machiegni.
Erokamano Simfros.
Wachingi mondo wadhi mbele.
Nyinga en Ben Ogutu, awuok e riwruokno maok mar piny owacho miluongo ni Youth Senate Kenya.
Erokamano nyabene, bende achiel kachiel wadhi chako wuoyo weche goeko mag tiyo marach koda yedhe goeko mamero ji. Kaka wang'eyo en gino ero maduong' mabende osebedo ka chocho ahinya pach rowere mabende samoro ka rowere nitiere tich to ginyal tiyo yono ero maler kaluwore koda yedhe gi eki. Kaka Youth Senate, ere okenge ma useketo mar mondo mi une kaka unyalo kedo koda tuo ni eri koda wachno ero?
Erokamano Simfros. Achiel kuom gigo events mo wan godo kata pillars mo Youth Senate ni godo wan gi community programs mo target godo joge wa matindo. To area mar joma tindo ni wasefuenyo ni shida achiel maduong' mantiere en wach mar drug and substance abuse. Watene ni tiyo gi yedhe maricho gi. Koro wang'iyo ni ere kaka wanyalo donjo ir kaka wan joma tindo, ere kaka wanyalo wuoyo gi vijana wetewa gi joma tindo moko mondo wakonygi jogo mapoko donjo waket kaka wanyalo konyogi mondo kik gidhi mbele gi timno to joma osebedo affected bende ere kaka wanyalo gologi. Koro mage programs wan godo.
Pero kama na nyaben kapok wadhi mabor aparo ni jomoko wonto Youth Senate ni en ang'o? Inyalo miwa mana wach matin kaoluwore gi Youth Senate mar mondo mi ji ong'e ni to ang'o ma wawuoye.
Ero kamano. Youth Senate Kenya en riwruok mar piny owacho wanted new non-governmental organization makelo moriwo jogo matindo kowuok e counties te ma pacho kae. To wang'iyo gigo matimo wang'iyo ni ere kaka wanyalo empower kata medo jiwo jok matindo mondo gimed bedo jogo mabeyo e pacho kae.
Ero kamano nyabene, bende ka wadhi weche goeko mag kedo koda tiyo gi yedhe maricho koda rowere gin e kinde goeko mabende koro uketo okenge gi eki, uwuothe counties ka counties koda en chenro mutimo Nairobi ka eri kende?
Ok en na Nairobi ka kende, wan gi representatives koya e counties te ma pacho ka. Ka wuoyo wan representative ma county ma Migori kendo coordinator ma Nyanza Youth Senate Kenya. Koro activities mwatimo surround pacho kate.
Yeah. Ero kamano nyato mor nikech ng'eyo ni weche gi mag tiyo koda yedhe mamero ji en gino ero manuore kendo kinde goeko mok iluwo rawera tiyudo ka ne oseae lakini pod odoke. Gin okenge mage ma bende uketo mar mondo mi une ni ka usetimo chenro machalo kamaeri to umedo limo jogi mondo une ni ok gidok chien kuma ne giae?
Ero kamano. Gima watimo koluwore gi mano, wan gi mentorship program. Tiende ni ka wasewuoyo gi ng'ama obedo affected gi drug abuse to watimo follow up. Mano tiende ni waketo kata achiel kuom wa madhi luwo ni to ng'ama nyocha wakonyo moweyo timni. Ere kaka wanyalo konye kata opportunities kowuok mag medruok i ohala kata e somo mondo mi kik odog chien.
Pero kamano nyabene, kapok wadhi mabor koda weche goeko mag kedo gi yedhe gi eki kaka rawera, iparo ni en ang'o machuno rowere kata vijana donjore weche goeko mag tiyo gi yedhe mamero ji to kinde goeko kendo gitiyo kode e yo nero ma ok nikare?
Kaluwore gi kaka waseluwo wachni gi kech wasewuo gi joma ng'eny ma affected, waneno ni nitie gik moko ariyo ma contribute kabisa e wach mar tiyo gi yedhe gi endi. Mokwongo en influence mar jowetegi ma bende waluongo ni peer pressure. Tiende ni koneno nyawadgi moro matiyo gi yedhe gi to neno ni ma pengine gimoro maber monyalo engage. Koro mos mos kochakore kaluwore gi gima osiepe ne timo embi yudo kodonjo e timni. Wach mar ariyo en ni onge jiwo mawuok ir jomadongo kata jonyuolgi e society. Koro yudo ni jomatindo moko kowegi ahinya gibeta beta kigin gitimo kaka gidwaro. Especially jogo mane mbalariany gi colleges. Kata sani gichako wachako yudo ni nyaka nyithindo mantie primary school kod secondary school. Dwarore ni jiwo mawuok ir jonyuolno med bedo. Jonyuol owuo kodgi, jomadongo e dala kamano mondo gimed jiwo giwere gi timbe maricho.
Ero kamano, nyaka bende luwore ni weche goeko mag tiyo gi yedhe gi eki ng'enyne nitiere e mbalariany kata kuonde tiegruok mamalo. Bende iparo ni skunde goeko onego bed gi chenro ma konyo nyithindo ma bende osedonje weche goeko kata ma pok odonje mar mondo mi kik gidonjre koda weche mag tiyo gi yedhe mamero ji?
Apa ni kaka iwachono, dwarore kabisa. Dwa ni mbalariany gi kata sikunde gi mm-hmm. bende obed gi program kikwawe wach ni obeda beda ni maybe jonyuole mowuok gi nyithindgi mm-hmm. dwarore ni ka gisechopo kato wabedo kata gi clubs mm-hmm. kaka mag alcohol and drug abuse clubs mm-hmm. ma kuma joma tindo rome giwuo gi jomoko mm-hmm. counseling omed timore nikech joma affected wawe focus ahinya ir joma osedonjo mm-hmm. e wach ni wang'i gi to be wang'i ni joma poko chako mm-hmm. ere kaka wanyalo konyo gi mondo kik gibed affected gimbe gidonj gichak weche gi.
Yero kamana nyabende kaluwore koda nonro ma youth senate osetimo bende iparo ni kaipimo joma nyiri gi joma chuo gin joma gima bende osebedo koda effect mar tiyo gi yedhe maricho to gin joma ang'o momiyo na konchiel koso giromre?
Kaluwore gi nonro nwatimo nonro mar wach ni higa 3 years ago mm-hmm. ni adek mokalo to nwayudo ni ok giromre mm-hmm. yudo ni yawuoyi bed affected mang'eny maloyo jogo manyiri mm-hmm. but number kaka saa medo dhi yudo ni number mar nyiri mabende affected mm-hmm. medore particularly mm-hmm. mbalariany mm-hmm. koro nuwapenjore ni ang'o ma contribute emag mm-hmm. wadudo ni maybe kaka jidongo mm-hmm. society wadudo ni nyiri freedom no mm-hmm. kwa wadongo dala kucho yudo ni nyiri pengine
parents
gin strict a mm-hmm. bit strict na nthindo manyiri koro as compared to jogo machuo mm-hmm. but mano is one factor ma contribute koro waneno ni tangoma miyo kendo kaka wasudo yudo ni namba mar nyiri medore kendo mm-hmm. kecho kwadwa ni be much as kaka jok machuo ng'eny mm-hmm. mano pod ok ber ok wadwa ni menes shida ni obedi mm-hmm. but koro yudo ni lately bende parents are relax both ways koro miyo yudo ni nyiri mang'eny bende medore mm-hmm.
Yeah. Kama na nyamano manyiso ni koro weche go eko kara ting mar jonyuol mar mondo mi onyis nyathiyo sani osedok chien.
Osedok chien.
To be kaluwore gi mani bende untire koda chenro mar wuoyo koda jonyuol koso nyithindo kende ma utiego kaluwore koda weche gi?
Kaluwore gi weche gi, mm-hmm. programs wan godo, what target jonyuol but as part of the community. Samoa reach up mm-hmm. ne community. Mm-hmm. Kendo wang'iyo ni sama ng'ato chako somo e nursery school kwa chiko mbalariany ok wa target mana ng'ato gi malo kucho mm-hmm. wan gi mentorship program madhi kata nyaka primary school mm-hmm. kendo watemo wuo gi nyithindo mapod tindo wanyisogi about ber somo without donjo weche aila gi mm-hmm. koro gidongo ka ging'eyo right from the beginning ni magi you can just live well ka ukidonjo weche aila gi
Yero kama na nyabende achiel kachiel daher mondo mi inyisa ni to gin okenge mage ma utiyogo nikech kaluwore koda weche go eko mag yedhe mamero ji gin gigo madhi mabore kendo ginyalo kelo duoko mopogore opogore kaluwore koda ngima ng'ato gin duoko manade ma bende koro weche mag tiyo marach koda yedhe mamero ji osekelo kuom rowere?
Mokuongo kachakore gi wach mar bedo ni somo bedo affected kabisa mm-hmm. kendo ka ng'ato ni e mbalariany to osechako tiyo gi yedhe gi yudo ni performance ne koro dhi dok piny to konyal kata end up niyo oginene otieko sombeno mm-hmm. korka tich mm-hmm. ng'ato nie tich but odonje wach ni ahinya mar tiyo gi yedhe makech gi mm-hmm. yudo ni o end up kata niyo tij oito tije mm-hmm. kamano kata mana e family mm-hmm. Idala kiyudo ka kijana matin tiyo gi yedhe gi koro tulo bedo mang'eny idala mm-hmm. Mm-hmm. koro mago are some of the things more point out as disadvantages mag tiyo gi yedhe gi mm-hmm.
To gino kenge mage ma bende utiyo godo e chenro maru mar kedo koda yedhe gi e kind rowere nitiere kaka utiyo gi laktar ere kaka uchako to moloyo e kinde go eko ma bende udwayo ng'e ni to en ng'at mane ma bende osetiyo gi yadhni mochopo e okang' machielo?
Program watiyo godo kopogore gi community service mo enlighten godo ji mm-hmm. Rach mantiere kin tiyo gi gigi bende wang'iyo jok mosebedo affected like in institutions kata mbalariany mm-hmm. to kuwa se identify victim mobedo affected wang'iyo ni ere kaka wanyalo kete gini wan gi partners matimo counseling mm-hmm. wanyalo identify partner achiel manyachako gi counseling mm-hmm. kech counseling is the first step koro kamano otamore kabisa koka wanyalo ng'iyo kaka inyalo konye yud rehabilitation.
Mm-hmm. Yeah. To duoko machalo kamano osebedo nade kaluwore ni usetime kuom higni adek mosekalo?
Adek mosekalo.
Ere duoko ma useyudo be nitiere joma oseweyo kabisa, nitiere joma weyo to dok, so duoko maru chalo nade?
Duoko maru osebedo maber. Mm-hmm. To kakidhie kode ni weyo gigi bende ok yot.
Ok en gima yot.
En process madhi bedo mabor. But so far, mm-hmm. wanao ni feedback osebedo maber nikech gimoro achiel mamuhimu wasetimo en ni wa maintain kod jogi contact mm-hmm. wang'iyo gi kaka gi progress mm-hmm. nitie kata jog moko manose bedo ni drop out sikunde mm-hmm. but sani gisedok kendo wamiyo gi mentors ma follow up kodgi mm-hmm. to osebedo maber
mm-hmm. Pero kamano nyabende kaka ing'eyo ben geng'o gimoro en gima yot moloyo thiedhe. Koro kalo mano ne chenro mar ng'iyo joma bende osedonjore e weche mag yedhe mamero ji kendo osetiyo godo e yo nero marach. Ero kenge mabende utimo godo mar mondo mi une ni ugeng'o rowere mamoko mondo mi kik donjre koda weche geko mag tiyo gi yedhe maricho.
Kaka nasetemo wacho, watemo ng'iyo ni ere kaka wanyalo empower ji. Kata miyo gi information, ng'eni giwacho jongere wacho ni information is power.
Mm-hmm.
Koro wang'iyo kaka wanyalo chopo ne ji mang'eny gi ji mang'eny kabisa.
Mm-hmm.
Wang'iyo kaka maybe ka nitie event moko e sikunde. No wacho ni watemo ng'iyo kata joma tindo kabisa mantie lower primary gi joma nie high school. Wang'iyo kaka wanyalo chopo irgi maybe ka nitie parents day kumoro, prize giving day, our representatives kendo gitimo ne jogi mentorship.
Mm-hmm.
Yeah.
To bende kaluwore koda mana ng'eyo ni tich ma utimo kende ok en gima nyalo tieko gini, kaluwore ni en gino ma bende olandore kuom rowere mang'eny. Ere migepe mopogore opogore ma duher mar mondo mi osiru? To bende nitiere migao moro amora mar sirikal kata ma ok mar piny owacho ma osebedo ka siru mar mondo mi one ni wecho go eko mag kedo gi yedhe mamero ji odhi mbele e yo makare?
Erokamano. Riwruok mar mag sirikal nyapo sebete kabisa.
Mm-hmm.
Kendo wayudo ni nitiere department kaka NACADA, mimiyo resources higa ka higa mondo okony mar golo shida ni, to jogi keto mana seminars Nairobi ka, conference dhi mbele, to ng'at mane kijiji cha, jakong'o man piny kabisa chande, okoyud impact no kabisa.
Mm-hmm.
But at the same time, tiyo organizations kaka wasetiyo gi UNDP,
mm-hmm.
kendo gi support programs wa moko.
Mm-hmm.
So, wamedoma na jiwa ni organization, partner organizations, manyalo biro, mondo konywa kedo gigini kabisa.
Mm. Bende sirikal county usebedo kakonyu kaka inang'eyo ni ya county ni Roma Migori. Bende nitiro kenge gwe kuma sirikal mar county ma Migori osegoyo kodu mar mondo mione ma mag itio marach koda yedhe mameroje.
Erokamano, sa mwa uwe ni puanigi watemo roll out partnership gi counties wate kwa chako gi Nyanza.
Mm-hmm.
Ni ere kaka wanyalo link up kodgi. Mm-hmm. Gimigao mara TFA counties gite.
Mm-hmm.
Mondo mi gi bed gi nikech counties pod koka kochakore. But mm-hmm. wang'iyo ni ere ka ginyalo bedo gi long-term programs manyalo konyo joge wa mantiere mashinani.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Nikech national government bende kaka nwa wacho ni NACADA. NACADA bende poko chopo
a county level
te kabisa. Koro watemo jiwo county governments bende.
Mm-hmm.
Mondo obed gi programs.
Mm.
Yeah.
Manyiso ni kanya kasani kuom igni adek musebedo ka utimo chenro no ero, sirikande mag counties ok osebedo ka ochung' kodwa ahinya e weche go eko mag kedo.
Nyao pod osebedo gi korka korgi.
Ero kamano nyabende ka wadhi mbele kanyo to diwer mana mar lando ni to, mar nyiso ni to, kaluwore koda chenro ni eri, ere gima bende kuom igni adek ma osekalo, bende nitiere kara duoko maber mabende de uchung' ma owach kaluwore gi ng'ama oseweyo, mowe chutho weche mag yedhe mamero ji?
Ay, anyalo point out, nawacho ni wan gi like examples ariyo maber kabisa ma joma ne nie mbalariany.
Mm-hmm.
Achiel noseweyo kabisa somo, to moro bende ne affected, no, jonyuolewe ni ene sikul to kare noweyo igni ariyo mokalo.
Mm-hmm.
But nuwawuo kodi kabisa mwa duoko gir jonyuolgi.
Mm-hmm.
Kendo koro wamor ni achiel kuom gidhi yudo graduation mare igani.
Mm-hmm.
Mano tiende ni en bende kotieko kabisa.
Mm-hmm.
So wanyalo sieme kaka ranyisi ni ma bende ne en affected but koro tiende ni nyalo weyo.
Mm-hmm.
Maimbi beda nga maber.
Mm-hmm. Ero kamano nyaben, bende anyalo paro dweche moko mokalo, jatend piny owacho Migosi Uhuru Kenyatta ne ogolo chik mar mondo mi opuk yedhe duto mamero ji kata kong'o.
Mm-hmm.
To moloyo kong'o gi eki ma ok richo ma bende en e chenro no ero mano dhi mbele counties ma opogore opogore e pacho kaeri. Bende iparo nitiere duoko maber mane oyudi, to be mano e yo maber ma inyalo ked godo koda yedhe mamero ji?
Erokamano. Apa ni initiative mane jatend piny ogolo ni.
Mm-hmm.
Nobedo focused aina central. To nwaneno ni after some given time.
Mm-hmm.
Survey ne wacho ni improvement nobedo. Koro tiende ni nikech gini ose dhi mbele ainya.
Mm-hmm.
Kochopo ni mane wei mwanyalo tiyo godo.
Mm-hmm.
In eyo moluore gi chik. Then wasupport wacho ni mano nyalo dhi mbele.
Mm-hmm.
Kendo obed spread out piny mangima.
Mm-hmm.
Mondo okony duoko piny.
Iwacho ni otimore gwenge gweko mag central kende. Bende iparo ni mano ne en kaluwore koda nyao ma jotendwa kata jotelo mawuok e counties moko keto, nikech aparo ni en wach mane ogol koda jatend piny owacho ayanga, to kapar kane owacho ni nitiere counties ma onego bed ni timo to ok onego tim. Koro iparo ni mano ne en wach mar piny owacho koso mar jotendwa ma bende koro ne ok okawo wachno ero mapek?
Apa ni mano luwore koro gi nyao maybe mane provincial administration e parts moko nomiye.
Mm-hmm.
provincial administration kendo gi jotelo mag siasa areas mopogore opogore nikech nwaneno ni central jotelo gi ne wuok yudo ka a member of parliament kata women rep ne gidhi kanyo magiti gi provincial administration gi chife kagipuko kongo gi kagidonjo kume iloso gie kendo mano ng'e ni ka jatelo bowuok kende nan jopiny nano ni kare gini rach.
Yero kama na nyabende kinde mokalo Nakada ne owacho ni gisebedo kando gikao ga omenda mar mondo mi gichiw ne counties nitiere jomochung' ne Nakada e counties mopogore opogore. To kaluwore gi mano nitiere weche go eko mag mibadhi ma bende ne owuok. Ma bende mano nyiso ni mano ok yono ero ma bende nyalo ti godo e weche go eko mag kedo gi yedhe mamero ji. Ere yo ma bende indichiw paro ne Nakada ma bende onyalo timo go mar mondo mi one ni en omenda ma ochopo ne counties to kendo chopo ne organizations go eko ma bende ng'iyo weche mag tiyo marach gi yedhe mamero ji.
Pero kamano. Wanwa position wa en ni kana sama pesa ni wuok nikech en pesa mar piny owacho to en pesa jopiny. Koro ningo kony ne purpose mo ogol ne pesa ni. Koro nyao mosebedo en ni ok gitim follow up. Maybe yudo ka organization o apply ogolo proposal ka pesa sebiro tiyo pesa konyo mana ji adek kata nowach ni maybe gidhi gitim sensitization. To yudo ni events gi okotimore gidwoko report ne Nakada jogo bok team follow up. Koro mane shida mar mibadhi mosebedo.
Ero kamano to bende un kaka Youth Senate bende nitiere okang' ma bende usegoyo mar wuoyo koda Nakada mar mondo mi ukonygi kendo uchune gi report kaluwore koda gigo musetimo kaachiel koda ng'ikruok ma uyudo mondo gine kaka ginyalo konyo chenro machalo kamano.
Wawuo kodgi kendo kata sani nyocha as part of the national coordination program watimo program achiel Murang'a kwa collaborate kodgi kendo wamiyo gi report. To mano kata nokotiyo gi pesa koya kuomgi. Nwadhi adhiya to wawuoyo gi jogo victims were affected kendo notiyo. Koro wamedo jiwo gi ni gimany other partner organizations maginyalo tiyo godo mondo gichop ne jopiny mang'eny.
Ero kama na nyabende aparo ni en chenro no ero ma bende diher mar mondo mi ubed koda kuonde go eko ma bende itiyo godo e neno ni jogi olokore kuom kinde malach. Mano rehabilitation centers. Be untire koda centers ma kuyudo ng'ato to unyalo tere ma ok ochaju omenda mora mora.
Kuom sani pok wayudo centers mo nyalo partner godo but do wamed jiwo piny owacho ni ger rehabilitation centers gi. Nikech sani ka sama wawuoye ni onge rehabilitation centers maromo mar piny owacho. Gina gina mag private institutions. Pod ok girom. Koro dwaer ni gibed mang'eny mondo okonywa kedo gi wachni.
Ero kama na nyaben bende mana ka watiyo to daher mana ng'eyo ni to gin ng'ikruok mage ma bende useyudo kaluwore koda chenro mar kedo gi yedhe mamero ji.
The main challenge osebedo financial concern nikech ng'eni kidwa luorori e piny ngima kiwuoyo gi ji nyaka omenda ti. To at the same time ng'eni sirikal be pod ok osebedo supportive kabisa. Koro mage challenges mo wan godo.
Ero kama na nyamogik ang'o ma onego be ni rowere timo mar mondo mi kik gidonjre e weche go eko mag yedhe mamero ji nikech sami wacho ni peer pressure manyiso ni ng'ato ka donjo to ong'eyo mana samoro berne mosewinjo to ok en rach ma bende oparo ni nitiere. Ang'o ma diher mondo rowere otim mar mondo mi gine ni ok gidonjre koda weche go eko mag yedhe mamero ji?
Ne rowere wamed uru jiwore kiwan. To kendo ka ng'ato nigi ka kaka rawera matin ka in gi shida moro wuo gi nyawadu kata iwuo gi jonyuol. Mano is the number one step. Kajudo ni jomoko linga linga gi shida irgi koro neno ni maybe tiyo gi yedhe gi madhi konye but it's not the way. Speak out. Isebedo affected bi wuo iyud konyo. Ero kamano.
Ero kamano nyabene kendo ero kamano kuom chiwo ler machalo kamano ero. Janeno mar LTN mano bende makelo e giko mar chenro ni eri. Kaka isewinjo kuom Ben weche go eko mag yedhe mamero ji en wach ma bende okwako pacho ka eri to moloyo e kind rowere gima bende koro tamogi e weche go eko mag tieko skul. Moko kuomgi kata ondiki to ok tiye yo ero malong'o kaluwore ni koro gisetiyo gi yedhe gi eki kendo ok ginyal paro malong'o. Wach kowuok kuom Ben ne ni kaka rawera ne ni koro ineno ni ka in gi wach mora mora tinyalo yudo ng'ami wuoyo godo kendo idak maber ma ok itiyo koda yedhe go eko mamero ji. Ne TV ni eri nyinga en Simfros Okinda nyaka warom kendo nyinga usisem acha tunimalize sawa. Ejano mar LTN gi kanyo bende mwachope giko mar chenro ni eri. Agwero kamano bende mana kaka isewinjo yedhe go eko mamero ji gin gigo eko ma ok bere kendo rowere kinde mang'eny donjore koda yedhe gi ka ok ging'eyo ni to en duoko mare kata gima rach manyalo kelo e ngima ng'ato. Kadipo ni gin rawera manitiere koda ng'ikruok mopogore opogore nyalo yudo ng'at miloso go mar mondo mi okonyi kendo okonyi e weche mag kedo gi yedhe mamero ji. Ne chenro ni eri mar twak rowere nyinga en Simfros Okinda. Warom kendo e chenro machalo kama eri chieng' Jumapil mabiro.